abavubuka bwira nyongera bagamba obulamu bukalubango wasizo omukazi nga asanze ebintu tebiri waka yabigula I'm not going to be able to do it.
Yeah, they got ice to it.